Molo, wamkelekile. Kuthiwa beka la manani la la maxabiso la kwi-number line. Uplot lo uthetha uba wabeke kwi-number line. Siyawabona ke la manani uba abhalwe ngaphakathi kule migca le. Le nto ke ithetha uba ngamaxabiso apheleleyo la, i-absolute values ngesilungu. Masithi ke sizame ukuyicinga into yoba i-absolute value le ixabiso elipheleleyo yintoni. Singayicinga ngeendlela ezimbini le nto. Okokuqala singacinga ngendlela uba le elinani elingaphakathi kule migca ikude kangakanani ukusuka ku-zero. Ukusuka ku-zero sihamba indawo ezingaphi ukusuka ukuyofika kweli nani elingaphakathi kule migca. Okokuqala ke sizobeka u-zero wethu siphinde sibeke elinani elingaphakathi kule migca. Icace kakuhle le nto. Ke masiqaleni sibeke u-zero wethu nani. Okay, apha siyabona ke apha ekuqaleni elini ixabiso lokuqala ngu-negative 3. Ke siqala siye ku-negative 1, negative 2, ku-negative 3. Andithi siya ngasekhohlo kuba u-negative u-3 lo u-negative. Ixabiso elipheleleyo ke lika-negative 3, i-absolute value, libuza uba sikude kangakanani ukusuka ku-0. Sihambe indawo ezingaphi ukusuka ku-0 kufika ku-negative 3. Kuyacaca uba sihambe indawo ezintathu. Ke ixabiso elipheleleyo lika-negative 3 ngu-positive 3 kuba sihambe indawo ezintathu. Lena ke yenye indlela esingayicinga ngayo le nto. Enye ke indlela yeyokuthi ilula kakhulu le ndlela le. Singathi le nto engaphakathi kule migca sibhale ngendlela e-positive. Ke sithatha le nto engaphakathi kule migca sibhale i-positive. Ke u-negative 3, ixabiso elipheleleyo lika-negative 3 ngu-positive 3. Ixabiso elipheleleyo lika-negative 12 ngu-12 o-positive. Ke iyacaca into yoba i-absolute value izawusinika into e-positive. Masibuyeleni kumbuzo ke apha. Andithi bafuna sibeke onke amanani apha siwabeke kwi-number line. Ke kuyabonakala uba onke amanani apha ngamaxabiso apheleleyo, i-absolute values. Ke yonke into ke esizoyibhala kwi-number line izoba positive. Andithi ngokulandela lo mthetho esigqibe ukuthetha apha phezulu. Masizibekele nantsi i-number line yethu sino-0, 1, 2, 3, 4, 5, nangu-6. Landelayo 7. Nantso ke. Eyokuqala ke ixabiso elipheleleyo lika-negative 3, i-absolute value ka-negative 3, sesiyazi into yoba ngu-positive 3. Nanku ke kulo mxhaphazo obomvu apha. Olandelayo ke nanku ngu-7, i-absolute value ka-7. Ixabiso elipheleleyo lika-7 ngubani? Sihamba indawo ezingaphi ukusuka ku-0 ukuyofika ku-7. Andithi sihamba indawo ezi-7. Ke i-absolute value ixabiso elipheleleyo lika-7 ngu-7. Apha sesibona into yoba noba inani elingaphakathi kule migca le i-positive okanye i-negative kuzophuma impendulo e-positive. Ke masizibekele umxhaphazo ke apha kule ndawo ka-7. Nantso ke. I-absolute value ka-7 ngu-7. Ixabiso elipheleleyo lika-negative 3 ngu-3 o-positive. Masimnike elinye ibali u-0 apha abonakale nje kakuhle. Ngoku sinexabiso elipheleleyo lika-8 minus 12. Into ke esiyenzayo apha siqala ngo-8 minus 12 apha. Masiqale sisombulule u-8 minus 12. Xa sino-8 sisuse u-12 sifumana u-negative 4 ngokulandela umthetho we-subtraction ne-negative numbers. Xa ungasayikhumbuli ncam loo nto, icinge ngolu hlobo, siqala ku-8 sisuse u-8 siyofika ku-0, usiphinde ususe u-1, u-1 futhi uyofika ku-negative 2, u-1 futhi uyofika ku-negative 3, u-1 futhi uyofika ku-negative 4. Ke into esifunayo ekugqibeleni ixabiso elipheleleyo lika-negative 4, i-absolute value ka-negative 4. Ke nangu-negative 4 andithi ungasentla kwa-negative 3 ukuya ngasekhohlo. Ke u-negative 4 Ukude kangakanani ukusuka ku-0? Sihamba indawo ezingapi? Sihamba indawo ezine ukusuka ku-0 kuya ku-negative 4. Andithi ke ixabiso elipheleleyo ngu-4 kuba indawo esizihambileyo zine. Noba sihambe saya ngasekhohlo okanye saya ngasekunene ayinamsebenzi. Into ebalulekileyo into yoba sihambe indawo ezine qha. Ke i-absolute value pha ngu-positive 4. Ixabiso elipheleleyo lika-0 ke nanku i-absolute value ka-0. U-0 ukude kangakanani ukusuka ku-0? Sihamba indawo ezi-0 ukusuka ku-0 ukuya ku-0. Ke i-absolute value ka-0 ngu-0. Sinenye ke apha yokugqibela ethi i-absolute value ixabiso elipheleleyo lika-7 minus 2. Njengokuba besenza ngo-8 minus 12, sithi 7 minus 2 ngu-5. Ke into esiyifunayo apha yi-absolute value ka-5. U-5 ke ukusuka ku-0 sihamba indawo ezingapha ukusuka ku-0 ukuya ku-5 lo. Singathi ke sizibalele kwi-number line apha, sisuke ku-0 sihambe indawo ezi-1, 2, 3, 4, 5 ukuyokufika ku-5 lo. Ixabiso elipheleleyo ke i-absolute value ka-5 ngu-5. Masimbeke apha. Iyabonakala ke into yoba singayicinga okokuqala ngento yoba sisuka sihamba indawo ezingaphi ukusuka ku-0 ukuya kule ndawo engaphakathi kule migca, okanye sithathe le nto engaphakathi kule migca we-absolute value siyenze ibe positive.